fellow friend sacrifice a few years of comfort to enjoy decades of happiness. Twalayo kemiaka mitono gaja kwerumia olyoko sobola kusanyuka obulambo bonna obusigaddeyo wano mu Africa obero line emyaka wakati wa 25 na 85 okukola jikozese osobola kusanyuka obulambo bonna obusigaddeyo.